Nambonye arakano yambaye gakashineti nice akaboro na gakina aka kitwa gute
agachevier
koga ngahataga
ndakunda hamwe kubera mbono mengo niho biba bisa neza gusomba uko kutwambara hose
yeah utubura kunda kutwita ngo ntiwitinye byaravuzwe yuko byaravuzwe ko uri umwe mu bakobwa bahereza abahungu amafaranga kugira like abakoresha ko icasha
muy sans nice kai ni sugar mami ni sugar mami
true
yeah ni big boss kai nice yuko musabwe menyere cyane ko iyo urenze uburenze none bari dog yeah Fisi impamvu ari
okay cyangwa menyere impamvu impamvu zotuma uko muhungu
yewa fise icyo no kwita kalite kalite nyinshi kuko ntawugira kalite zose umuntu abashaka kalite nyinshi mu zo nshaka sha no musi nifunze na mbaraka boke
Isaac TV ho
Yes, 1 2 1 2 1 2 1 2 bakunzi ba Isaac TV aho muva mukagira merci beaucoup kuri umaze kugira subscribe tarabikora kuri cyerwa sana sana na exclusive atandukanye murabizi ni hahani nyene ni muri Isaac TV 24 hours masambi 8 tubazana ibintu byose we are on time turi ku mwanya turi ku mwanya turi ku mwanya turi ku mwanya ni byose bashikira ku mwanya niyo slogan yacu atwezi tukawangusha nitukobata hasi so good uno musi ndi mu ntebe munyereye ngone kiganiro nica uno musi ndi mu ntebe nambaye ipantaro yera yambaye ibirato vyera urumva bisa nkuko twajanishije yambaye akakanzu kirabura nambaye kirato kirabura umva n'agapira kirabura bica bifata inzira neza ni nice guy umwe mu bigeme uvuga yuko yarahitinze cyane 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 mutuntu twinshi aracyahitinze aracyahitinze sawa nimba akihitinze ngo aracyahitinze reka nangure ko muza nice ni bon
ni bien
amakuru mise
top rames neza
ndameze neza gusa narimaze iminsi ndakurondera na isi tuyage tere story ariko kigira utuntu twinshi nibiki
kwa gutwa gute
twa tu busy busy nyine
dusumba rendezvous zine zimaze gufa ndi ko ndarondera kwa Isaac
so nice by the way big up mazimi skora neza of course just nanizi yuko nkimubona na Isaac ariko ara hosting ibiganiro narakangutse kuko narakumenye narinda kumenyere mu ma system yo ku video ari video
video ni vixen videos kuko queen video ni kujya kunuja muri clip ukaba principal ariko just naba principal gusa narashobora no kuba umu figure niko babyita mugera ushaka gukora byose ukabikora bakwita umu vixen yeah
sawa nacho uko vyumva kose c'est bien reka mere hasi nambonye arakano yambaye gakashineti nice akaboro na gakina aka kitwa gute
agachevier
koga ngahataga
ndakunda hamwe kubera mbono mengo niho biba bisa neza gusomba uko kutwambara hose yeah
utubura kunda kutwita ngo ntiwitinye nivyo ndanavyo urumva
ndavyumvise wawe
Odo ndo twita ni witinye nayo
ndatwumvise wawe vraiment ariko benshi barakunda kubivuga ko gusa sinari bwo video zina uvuze nti witinye cyane umvishatse kuvuga you know reka tureke kwigira zimza mba navyumvise ariko gusa benshi bakunda kutwita uko kubera yuko bafise uko badufashe ariko turavye babantu bacu bakera naho bambara impuzu z'ibiti nti babura utuntu ku maguru siyo tabakobwa fete ni ugushaza nkuko no kwambara isaha nkuko no kwambara iyi bag nambaye nkuko no kwambara akantu mu izosi you see naho je nambara ekuteri ni atari
Okay, sawa nice. Jinda fise rusaku gwinshi gwinshi yigira umunya rusaku nice irenda batera inkuru. Jere nda namurenze rindira muza kubibona. Nice, reka duhere inyuma gato mu video vixen nkuko ari kuri abivuga. Wabwinjiyemo gute sha kumenya ngene byaje biraza buke buke wabyinjiyemo gufise imyaka ingahe gushaka no mwafise imyaka ingahe. Ahantu hari mibu.
Atari bo nkicinjira muri fixen video novuga ati nayinjiyemo fise wambaje mfite imyaka ingahe mfise nka 17 ans vers 18 ans gutyo
ufise ugeze ku imyaka ingahe
ubu mfise 21 ans ariko sinzi ko mfise 21 canke 20 kuko navutse le 32 décembre 1999 en fait nshobora kuba ari 2000 duca tugira 2000 twagrandisa canke kaba bise pa
ok sawa so, nkirangije kumumviriza nice jewe ubugira ndagukurikiranira hafi kandi maze iminsi ndagukurikirana mutujambo uvuga umengura umukobwa wize ukuntu waheremokaga cyangwa warahejeje ishure like ushaka kumenya niveau d'etude ya nice guy
ya nahejeje imanite gusa ariko ndinzire diplome en fait ndabe n'ama resultat ndabe ko vyokunda ku muntu a prolonge
nubu uri umufina uyu mwaka nyine
Bon narahejeje turindiriye komise za diplome n'amanota ntibarafisha nico turindiriye.
Uheruka kweza exacta
uyu mwaka nyene.
Félicitations en tout cas.
Merci beaucoup.
Ora bitoye na.
Na sana.
Okay. Uje mu video vixin haravuze byinshi ngo nice numukobwa yoroshye cyane nice umuntu wese ashaka kumugera mujya. Reka tugureje no mvugo kuko niyo yavuze yakoreshejwe mu kukuvuga.
Reka ngarimbwa mu izina ryayo.
Yo man. Ibintu uri kora zikomantere kurahura nazo wagiye uravyifata mu
Bon, comment tu as dit que 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 tu abantu muri que tu as ukundi que tu kujya dit twatinga tu as dit que 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 tu as dit ngamwizina yaye ni wavuga ngo nase ngo baravuze ngaroroshe kujya ngo agize ibi nibi ngo kinze ndakubwira ngo ndakwihishe nguvuze ibintu ntakoze abantu bafite uburenganzira bavuga ko umuntu nta limite nta bintu byatari urumva ndavuga ati ahubwo abanye banyeretse ko bambona reka rero ndabagume mu maso
nice wagiura cha mu makuple y'abahungu benshi of course Ah, okay, sawa. Kusha kuno mwa muri 22 ans umaze gusoka n'abahungu bangaye. Nice ntubeshanye. Je ndakundira uruguruka tubyizanye ku.
Hari uguso sinzi ko nshatse kuvuga ari ugusoka na kuvuga ngo naka turasokana ndamukunda arankunda afite nico kintu no kwitaje gusokana. Hari no kugenda n'umuntu akaba just ari friendship. Avuga ati numushuti tugomba kuba twama turi kumwe kugasanga abantu bariko baramukwagiriza cyane cyangwa ugasanga na waragenda avuga ivyabonye kubera yuko ari ivyo yeye kurondeye ko peut-être yoba yarabu Nicho gituma cyagenda si utabangu turazinanye umuhungu mw'ikintu aha turazinanye je ndabazi ndaba Isaac
ndabazi
ndabazi okay aho kandi bakumve ndabazi nicho gituma ndiko ndakubwira ati umuhungu amaze kurondera ku ikintu akakibura gerageza ubuyo bwose bushoboka kugira ngo akumara amazi agucafuze no undi yakwemera avuga ati wa muntu kumbe nta birenze nicho no kwita ivyo bintu rero bagiye kuvuga kwera babona ndiko ndakora akazi kanje bien ndiko ndagenda wacu umwana ari karaduca mwari karagenda uyu reka rero tubashe kumuhagarika tumuvuze nabi nta muntu atavuzwe kandi nta muntu yamavugwa neza ibihe byose niyo mpamvu navuga ati long care agents of fighting nzokora muzoguma mumbona nzo andi mukecuru ngende kunzosha nzo dusha ku ma réseaux sociaux ndabwira ati allo murameze neza ariko
nice nice guy amazina wenyakuri ni
amazina wenyakuri ni Julien Muhoza Julien Mutuyimana en fait ici
no nice guy gaje gut
nice guy ni zina nakunda bwa mbere nakunda nice nyaza ndita nice ko utuntu twose twitwa nice nabona kandi utuntu twiza kandi tuje tungehera ya abantu bakenshi yasi tu umukobwa urumva baramubwira ati uri mwiza kenshi narakura n'abantu menshi nkiri umwana naragashera ivyatarapa n'ubu ntanguye gusaza bambwiye ati frema uri so nice ndabwiye waya kazi nakatoba kiwanje ndakiyita na mama caragakunda Sky najyo yavuye ku munyeshuri twigana muri internet yicara imbere yanjye. En fait, bana muhamagaye muri class yitwa Sky Valene. Bana muhamagaye muri class ati Sky Valene akita bana cyangwa umengo karandi. Ndara ndavuga ya nice yanjye. Ndifatanije na ya Sky. Gash. Okay. Zari ibintu vyitse.
Oh, biravuga yuko nice ihagaritse ivyo kuja ma video, warabihagaritse. It's true.
No. Sinabihagaritse kuko hahiruka no gusohoka ama video ashaka nk'atatu mashasha ameruka kujamwo kuva nanga uyu mwuga je sinigeze ndabihagarika
njye nibaza yuko gukora umwuga wo kumenyesha makuru gakora na mwuga w'ubu video vixen nibaza ko bigutesha gaciro ko
Isaac sinzi ko rutembera tuvuga pana mu bihugu byo hanze cyane tuvuge aha mu gihugu kibanye twegeranye mu Rwanda cyangwa Tanzania mbona cyane kuri yo television umva ngiye gukina yama image nahora nkina ari sexy cyane mbandi ko ndono na rya zina ya logo mfise bacha bavuga ati wa muntu ntari cyoye kuko
ariko muri kesh muri ma video nice abantu benshi bakunda kuronka marche menshi kubera byenyene nene ubihagaritse umva uzoronka marche
bo kuyihagarika no bihagarika kugira kubera ngo imigere ibiri ntitereka ari gihukora kimwe kugira ukizi kindi bijya sino bikora en tant que journaliste banki ni je mu yandi mahole babona ko nshobora gukina jolpe ariko mahole lega bidasaba yuko ukina kujya uri sexy cyane cyane ngo ugira amafoto ari sexy cyane usanga uri petite uri kurakina uri nk'umukozi mu rugo uri nk'umama muhira uri kurakina uri nk'umu superwoman uri bofet sinzi kubibona ni ibyo gukinisha visage ugacukina acting utuntu duke duke urumva ni bien ayo nkayo ma clip je ntiyonja na frère
aho ni sawa nice umuntu afite amafaranga gute tukwakira utuja muri video iyo amafaranga na gute tukwakira uruje muri
amafaranga ngana gute mana nje kamvugira amafaranga ari muri siya yangahe gabashe ah ariko vyovana ni vyansabye sikiretse ko hari ibintu
ayo mahole uri kuravuga ntibyakeneye
kina asanzwe kwa pani ibintu biri sexy byatari sinumva ko noja muri video ni munsi ya 300,000
imagine atatema
kina ayo mahole aliko ya
uri sexy
no sino bisubira nti cyagituma nashaka kubivuga ko cyane
okay sawa nice tujere ku makuple ya yagiye aramenyekana amwami byaravuze cyane ariko sinisibi biko ndabigaruka ko cyaka kumenya gusa ico mwapfuye nabame bamwe mangi murahe bana kwerike dere kwa Alvin ngumara soka of course mwapfuye
Alvin rekamvuga nti yari umuntu ata adahagaze neza yari uko fet nago yari stable umwanya umwe ndavuga je kamera ivuga ati ntiyari surye muri relation yacu nanje ndanka umuntu ambesha cyangwa umuntu aza kugukina nanje kuko mbe narakubiye ko ari je nagiye kutragave
bo
fet ndinze njya kumurondera nago nari ngiye gukina ya nari surye kuko
ni wowe amugatuye kumbwira
umutipe ari hot muri rya myaka ni hari ya 2015 I think aki foto zatarakora ibintu vya video cyane ariko gusa naravuga ati umuntu ashobora kuba surye mu nyuma sanga
wapi
afi ni kirori tu
okay biragenda biravuga yuko ushobora kuba usohokana na Akistan ari umbosi wawe
oya bya nti byari bya ariko jara ari abantu murangyohera kandi muranantangaza en fait ugasanga navuze yuko usohokana na Akistan mu kiganiro cyo muri waka l'entre yankoresheje ansanze muhira ariko naranavuze yuko nzo kwa Brand Smith kwiki Brand Smith mutamuvuga ko yuko nzo mukwa mugaguma mugaruka na Akistan ko dusohokana
kwera ari ukorera kume brand bizache bina hera ntuzi ariko cyangwa kume kwa kese mwache mbandanya no umuntu acari ma project
igituma navuze bijya cyangwa bikurikiranya nabijya kugira ngo abantu biyumvira kandi bafite umutwe baje kwiyumvira yuko ndiko nda blaga juste kugira ngo duteri story na l'entrée kuko yaraje kujya kuntu yaraje mu nzu deja umva utagiye muri mudu ngo ubanze uganire na ucumengo uri kuvuga ufite ubwoba cyangwa umengo ntutekanye ya nico gituma navuze kujya cyangwa ndavuga ati nzo cyangwa naja gukwa Brand Smith narabivuze si tukandi generali kintu cyatari twaganira na Brian ariko simo ni gituma mutaguma mumbaza ati gahunda guko kwa Brian igeze ngo mumbaza ngo Akes Dan wo u Brian ni wabona yinjiye muri wakanga
okay byaravuzwe yuko byaravuze ko uri umwe mu bakobwa bahereza abahungu amafaranga kugira like abakoresha ko icasha
muri sanswe na Sky ni sugar mami ni sugar mami
true
nica ndiko ndabaza
ni byagira
yani big boss sky nice yuko musanga yemenyereye cyane ko iyo urenze uburenze ari ndabapeya ni bien none bari doga
uratanga inoti kugira bibenye
bo wapi gusa nyine nibyo abantu ngira bagenda bale infant ariko ndayafise nka bafise izo mind no none nubuzwa niki kuri
mind yawe kenshi ndakunda kumva ijambo kukwanzo ku muhungu urumva muri mind yawe uzotanga amahera umuhungu aguko
suvuga uko ngo umuhungu ankwe nzo mukwanzo ji wabo jewe nshike Isaac kinge ndanica nti wavuze kusigaranye ibanza bitatu mu kiganiro doje gukora ni bitatu ni bibiri ya nchenza nukuri ujya mugore wawe wa mbere ndamuhe akantu
abana giye turi kubandi
tukadutanga example akarora none karabujije urumva hama nchenza nzane ni nkoko zibiri nime
ni mpeme
wewe wawe ni
zani meni
ah ndagira ni nkoko kuko uraho yari yambiye ngo nzoja ni nkoko nacu yambiye imwe muganzo jana zibiri ha manya ni ibintu bikagenda neza ni biki bibuje nti baguma batubwira ngo turangana ngo abagore n'abagabo so what ko ige tutobikora twe
my god okay sawa stories ziragenda kuri cyane zagenda kuri cyane biranavugwa yuko uruva yuko unavyemere yuko ushobora kukwa umuhungu
kwa Isaac
Africa
ya fisi impamvu ari
okay cyangwa kumenya impamvu zotuma uko umuhungu
yo afise icyo no kwita kalite nyinshi kuko nta kugira kalite zose umuntu abashaka kalite nyinshi mu zo nshaka
ni ziherezo kalite kuravuga
nibanga kuko benshi bose bashaka kuzigira ndabizi ko munyemera cyane na siyo tuko nsanzwe ndenze peut-être benshi bose bashaka kuzigira kubera yuko kugira ngo barabe ko ari cyo novuga ariko nibanga
nibanga sawa mu gusozera dusanga abasozera kiya gucacu kuko haro byinshi shaka ndakubaza ariko n'umwanya umenga ntiho twemerera
igisho ni nini
Okay, so nice. Wewe mu mibereho ya misi yose, of course abahungu barakutaga. Umuhungu ameze gute utomuha umwanya wo kumumbira?
Shabayirwa kundraga kera ariko
mumaja make urataga gusa ukunda bakudraga?
Sinkitraga kubera ibyo bintu njya mu jama yankoreye, ariko bayirwa kundraga kuki mutandraga we bayirwa kundraga
guti umaze kwivugira kudraga abahungu umva barindira badrage.
Okay.
Mugusho zera. Nibibazo vya yes or no? Wo nyishura ego canke oya?
Ije bibazo ndavyanga vya tayi.
Kwagi?
Bituma mbesha. Yeah. Okay, ariko ntacho. Go ahead.
Okay, inzara ni gwawe.
No. Na plakishije. Kwa twa twagiye muri flambo la fois passé. Fait twashaka kutuntu tutu white to domine cyane. Nanje rero nce gituma nari na plakishije kugira ngo ndabe ko vyosa neza.
Okay. Mishatsi sigwa bantu.
Non, ni perruque, ndai kure barabe.
Kuratura. Kura la historia.
Sai exacti fasha kumara mazanda ku isabe.
Okay. So, next kai sisugi mu kirundi cyiza.
No, iwacu ntituroga.
Eh?
Iwacu nta muroza ari. I think ego nta muroza ari.
Sigura?
Icyo nshatse kuvuga baracumva.
Sigura gato.
Ah, icyo nshatse kuvuga bacumvise.
Aha.
Kagana abantu bakuzeri anye bacumvisa Isaac ka kuba wigira simza kandi vya boro cyenda vya. Wallahi.
Aba iwanyi ni muroga.
Nope.
Okay, nice uramaze kuja kumufumo, of course.
No. Ndana bitinyi.
Nice.
Uramaze kuja kumuvunzi.
Kumuvunzi. Kumuvunzi.
Ura pano umufumo. Abafumo none se bagiye bambara ibiboro bagaca bashirako ibintu vya huje bakamuma bagira ibintu vyo gutamba. Aye bagiye baratebwa.
Ah wagiye kumuvuza kama.
Ya eh ariko nabo nyene tubita nk'abapfumo kuko bakoresha imiti y'ikirundi ntibakoresha ya miti tumenyereye mu mafarmasi. Muri permanence.
Nese kawe ramaze kurogwa.
Na vya nome. Wapi?
Aya. Nese kawe ramaze kumuhisuma.
Namba estomari sumu ushoboka ko babarampaye isumu ingwaza istoma ko niyo ngwara inkarira kandi niyo ngwara amaze kugwara
loli loni boga kuruta abastar benshi tuzinga
ko yari umuzungu ko yari umuzungu
burya araflo yarazimye muziki
araf sinavuga ngo yarazimye cyane kuko
ego cyane
bon oya
Shani kuri kugira cyane muziki.
Gutyo. Ego.
Nice guy ni twari kumwe ngaha. Nice, reka ndagushimire cyane hama. Kuko waje mu kazi kawe urakora neza.
Ne ko amenge iki kiganiro nticyohera cyane kiryoshye sana kuguma ndaba abantu bambaye uniforme ngaha imbere. Kwe kimukoresha abahungu beza gusa.
Eh?
Ay, Isaac.
Do draga mumwe.
Kwe kimukoresha abahungu beza gusa.
Okay, merci beaucoup. Nice.
Reka ndagushimire cyane ya nongira nshimira Isaac TV ariko naho mudateguza umuntu ko mugiye kumukresha iganiro mukamuvumbura kubera nawe yabarondeye.
Ariko nice wewe nta kibazo kuko nawe abigirira abandi. Nice abigirira abandi ni fresh.
Oya baratuza ariko twebwe wa karate ntitudodora ntidusaba programme ntidusaba invitation ntibarinda no kutwandika araho tugenda direct.
Kwireme ntanya rero wararimwe. Umbwo gararime ntanya ibintu ntarigera amenya vraiment. Nice byiza.
Ifya
ureme ntanya amani amakuru gafata amakuru ukareme ntanya
ndabwira abakunzi ba kala ba Isaac TV ijambo najanira ni atari amaze gufata ni Isaac TV ufise 4.5 million chaque guri modoka nziza niniya isa
ni nice zigada na zimiduga nice zigada na zimiduga urafise biduga izimbutse ashaka kumushorera bamushore
ya bandondere kandi bongera barondera kaka nimeho kujya muntu yaguha ijya muduga.
Nice mugo gasizi birandondera. So let's rega dagushibire cyane hama ikintu cyanyo be nani nani kumenya yuko ikanzu ariyo kuryamamo cyangwa ari ikanzu yo ku
si pinjama we
ndagukuruka tura.
Oh yes, ikanzu yanje burya si pinjama.
Kandi
nakakado
we. Ni
kaboro kicap. Kandi kicap ye fresh rayi bona ho.
Tura. Ari ndani wa.
Zai zake je nkayikura yose amukara bahuye kuyinyana.
Ndani wa mbayi.
Indani. Sha, no musi nifunze nambara kaboke.
Ari gara tukara.
Oya, naka white tu, ni basanzwe babi.
Naka white. Naka white kuri black.
None si bien, nagira birajanye. Eh, nagira nivyo abangu mukunda.
Ndabona ama tatuaje zitatuaje zingahe ku mubiri?
Fise tatuaje zine. Zine ya.
Sigura izi yose ni biki?
Aha ndi se ne juge pas et vous ne serez pas jugé. Nuko vuga ngo ntugacira urubanza mugenzawe na utazorucigwa kugira nayo ntibaze barugucire, you see? Hama yindi fise ni inyuma, fise kinyugunyugu n'udupapi n'utu utunuma tuguturwa turaguruka fetse ari kinyugunyugu kigizuku hari utunuma tukivamwe utunuma cyangwa utunyoni cha dutinya tukaguruka kubera yuko kiba kigize movement kandi nanone akazina kanje Julienne ibinyugunyugu nyene cyumva cyuvyumva nawe hano hari udushugwa tegeza
ku biranagura kandi umuhungu afite matatuaje
no
tatuaje Alvin tatuaje
afite tatuaje cyamera kundi kuntu cyo kimwe n'umukobwa.
Merci beaucoup rero reka ndamushimire cyane nice kayo ndiko turatera inkuru twayaze byinshi bitandukanye mwamwumvise numwigeme of course kwari batamunze kuko je nigeze dubukana nigeze kuronka message y'umuntu ati ndani none nice kayo numva nice kayo ninde eh numu queen video numu video vixen numu
sharansi kuko je nta utanzi ko barabizi ko ndenze ndi vyose
vyose
ya wa mu journaliste wabategera tanga imitwe y'inkuru ari katanga umutwe w'inkuru aka unonosora fresh ndumwe rudenda tegera tabagura inkuru
urashira ko makeup
ya birashik juste ya rouge à lèvres gusa cyangwa nk'isiga mfisuka afa akanya bavuga akanya umwanya
narigeze kumva ngo nice kayere makubwa bazimbye mu Burundi of course
mubiki
ndazi
e ndazimbye surtout kubera yuko ntumwafa kumbona n'importe où.
Merci beaucoup. Kuroma zikira subscribe in Isaac TV. Lock in any chapel ale. Bye.
Isaac TV. Oh.